Orikoriki ana ki te mā takitaki I tērā whawhai a te ato o tērā tapu. Ki te whutupōro ngai o iaia nei kua whakaingoatia a Reed Prinsep ki rungi te pai whakahirihiri o ngā haua whiowhio mō tā rātou riri tūngutu ki ngā Melbourne Rebels. Ka tahi anoa Prinsep he uri no Te Rarawa, ka hoki ake ki te kapa I te wharanga o tōna tuarā I noho pai taha ai I ngā wiki tuatahi o te whakataetae. He pai tana oranga mai mō ngā haua whiowhio I nā koa I whara a Ardie Savea I te toanga ki ngā kahupeka I te rā wiki.
Yeah, on myself, obviously, through January and February, I had a bit of issue with my back and that sort of, I mean, my pre-season was a bit limited and I couldn't get on the field as much and because of that, missed out on the tour and just gave me a bit of time to get some footy under the belt for the development team and a bit of training load with the guys back here.
Ka tū te tākoro nei ki te papatākoro o Aami I Poipiripi, hauwhā ki te tekau karaka I te pō te wā timata.